U-Ijeoma nongundaba mlonyeni ngezinto ezingentlanga ubanjwe ngolwesibini ebhisho. Iyunivesithi yaseFort ivule ityala lobuqhetseba ngakule ndoda. U-Ijeoma ukwajamelene nezityholo zokusebenzisa gwenxa imali yakwanokholeji ebalelwa kwizigidi ezihlanu zeerandi. Ukanti ukwatyholwa nangokungalandeli imigaqo kwimiba yokwamkela abafundi.
Professor Edwin Ijeoma is a disgrace to the continent's academic community. The university has full confidence that the law enforcement as well as the judiciary systems will deal with Professor Ijeoma decisively.
Ityala lokuba ngaku Ijeoma limiselwe ulwesine kwiveki ezayo nalapho kulindeleke ukuba afake isicelo sebail. Ndingulubabalo data kwindaba ze-SABC eZwelitsha.